Yabona ke kodwa lento eyenziwe umthandeni laphana mfama ngqele ku mother of all. Angikhathali mina ukuthi uyiphi nation. Noma ngani nation ebomvu, noma yini nation ehlaza, noma ngani nation emhlophe noma epink. Manqele ubhedile laphana wena. Futhi nawe uyakwazi lokho. Uma usuhobile lapha nempisi ezinye lezo osuke uhobe nazo lapho nidesha la nidesha khona niyavumelana ukuthi hayi kodwa bafana showcase laphana sibhedile lapha. Uma kungekhonto ivele futhi mhlampe le nto le into ebenivele niyisophile naniyihlelile la benisuke khona ukuthi nina vele nifuna ukufika lapha nanibhede yabona. Futhi ngiyazi mina ukuthi nina niyazi ukuthi nina nibhedile yezwana. Ngiyazi mina ukuthi nina niyazi nina ukuthi nibhedile. Iphutha manje sekuyileli labantu abalokhu benivuna benza sengazi ukuthi nina nibhedanga lapha bebe bazi kahle ukuthi nina nibhedile indaba isizo lokhu isuka iyethenini pause imdolushelana ufuseki esinye isihloko leso nje sangelinye ilanga siyobuye sisikhulume nje sesikhuluma ngozimdola angikhulumi ngozimdola la angikhulumi ngikhuluma nje ngomanqele nalento ayenze lapha ukuthi iyabheda. Uma kuwukuthi umthandeni niyamthanda nina umthandeni mtsheleni phela umsana lokhu nimfihlela nithi hayi inkaba ushayile inkaba ushayeni laphana umthandeni yini oshayile laphana wena umthandeni wena hayi hey umsana ukudlala ngale mpisi lena nina lokhu niyihlomekeza niyihlomekeza nanoma le mpisi sibheda ubhedile wena manqele how you should.